ɛno nso nimu nyɛmo nka awurade ɛna awia yi sɛ ɔde ne nkwa akyɛ yɛn na ɔdom yɛn ɛna awia yi ɛna adom na ahomɔborɔ ne yɛte aso sɛ ɛtumi kasa ne nyɛ yɛadom ne nyɛtumi ne yɛ awurade adom ne yɛ nyankopɔn adom a ɔde adom nnipa mma sɛ nnipa nso nya nkwagyeɛ ma ne kra because bible sɛ nneɛma nyina deɛ adanhyɛ sɛ yesu kristo ma yɛn abɛn na nneɛma nyina deɛ adanhyɛ sɛ yɛne awurade yesu kristo bɛbiam wohwɛ nneɛma ɛkɔsisi wɔ wiase a nneɛma ɛkɔsi wɔ wiase a nneɛma nyina deɛ adanhyɛ sɛ awurade ma yɛn abɛn but ɛma yɛn abɛn na afei ne nnipa nso atwe mfiri awurade akwan ho ne nnipa nam atete sɛm nnipa ɛdi nsɛm hunu nnipa ɛdi nsɛm a yɛde wɔbɛkɔ ɔbonsam gya mu me nua mpɛ sɛ ma wote aseɛ sɛ yesu kristo ma yɛ ne ɛmfa noho koro so wɔ so woma ne sɛ ɔguama bi ma ɔba ne sawe no ade na ɔbɛtua nnipa bi aka sɛne obi anwuma siteɛ yɛne awurade yesu kristo ɔbɛbu nnipa nyina tan ɔkuro ne kɛtoa berɛ obi asɛne obi anwuma siteɛ ahomboa bɛɛ na woayɛ woayɛ ahomboa sɛ wotwa yesu kristo ma yɛ no ne sɛ yɛne awurade yesu kristo pii no animunya mu a wo so bɛnya nkwagya ma wo kra me nua moma yɛnhwɛ nneɛma bi ɛnni nneɛma akyi ɛnyɛ ɛnyera heaven kwan no na bible sɛ wokae john 14:1 a wɔse mama koma ntutu mungye onyankopɔn ni na me nso mungyeme ni na tena bia pii ɔmagya fie sɛ nte sɛ anka menka menkyerɛ mu sɛ mekɔ ma kɔsi si baabi ano sɛ mekɔ ne bɛbɛfama kɔmɛna menkyena fa kɔme wɔ no mo nso mama hɔ bi ɛnti ɛne awurade yesu kristo ahyɛ yɛbɔ sɛ ɔbɛba bɛbɛfa yɛn akɔ n'ahenneɛ mu ahenneɛ no a ɔsiesie ma wɔn a wɔn ho teɛ na bible sɛ yesu kristo bae sɛdeɛ ɛbɛyɛ nnipa bɔneyɛfoɔ bɛnya nkwagyeɛ wama ama atenefoɔ yesu kristo baa hyɛ nipa bɛ nya nkwagya ma wɔ kra na daa nkwa ama no nipa nya nkwagyeɛ yesu ma yɛ no nya agodie nipa yɛ no mmoma yɛmfa nneɛma nyɛ agorɔ because yesu ma yɛ no ɔba no ɔba ne sɛ wogya ɔba ne sa awenade bible sɛ wogya nonim ahyɛ adeɛ ba na ɔbɛtua nipa nyina aka jesus bɛtua obi aka sɛne obi anwuma siteɛ ɔma ne sɛ oguama ɔma ne sɛ oguama ɔba ne sa awenade wɔde wogya na ɛba yesu kristo de wogya na ɛba me nua sɛ yesu kristo pii no animu nyɛ no sɛ pa ɛna wobɛgyina abra wobɛ na wobɔ sɛ wowu sɛsi ɛne na wokɔ ɛtwa sɛ onipa wopirako pɛ ne ɔwɔ akyi natem wɔ hɔ hebrews 9:27 wowu a ɛne na wokɔ wonim awurade a ɛne na wokɔ according to isaiah 14:9 wɔse na nsamamfoɔ bɛbu ma bɛhyia wo ba ɛhanya nsamamfoɔ ma wɔna wokɔ na ɔyɛsa so aku no nyinaa womɔbɛ sɛ wobɛhyia wo ba ɔmɛka kyerɛ sɛ wonso awodwo sɛ yɛn wote wia so mu ama wo ma wo so deɛ wopɛ na woyɛ wonsom nyame yie watwe ho afiri yesu kristo mmara nhyɛ watwe ho afiri yesu asɛm no ho ɛna wode wopɛ yɛ neɛ wopɛ na ka hu sɛ deɛ woyɛ no atɛm wɔ hɔ ka hu sɛ adeɛ bi a woyɛ no there is a judgment day behind it atɛmu da woma nnipa nyinaa nnipa nnipa yɛnsa hwie o mome nso so nwɔwa yɛ ho momeyɛ ntumi ma yɛ ho so na nnipa nsa hwee ɔ sɛ mede nnipa ne abɔfo tɛkyerɛ me kasɛ menni do a mensa hwee nti sɛ yɛawa anaa kasɛ ɛwerɛ wo soɔ menua yesu ba ne sa awe no ade ɔba ne sa awe no ade ɔbɛtua nnipa nyina ka ɔbɛbu obi atɛn sɛne obi anwuma siteɛ according to atɛn sɛ according to revelation 22:12 ɔsɛ hwɛ me ba ntɛm me kura mɛka tua ɛbrɛ obi a sɛne obi anwuma siteɛ na mebɛtua nnipa nyina ka sɛne obi anwuma siteɛ ɛnwuma bɛ na woyɛ ma awurade awurade bɛhwɛ so ɛtua wo ka abrɛ wobɛ na wobɔ ɛhe na wode ho ato ɛhe na wonam wosɔre ahe na woda wosɔre ɛna wokɔ wayɛ bɔne bi mpo a awurade de bɛkyɛ wo yesu kristo nokwafoɔ sɛ ɔde wobɔ ne nyinaa bɛfiri mu ɔde bɛkyɛ wo na wate ho afiri deɛ ntiri nyinaa ho na ɔde woakɔ n'ahenneɛ mu because paul kaa sɛ awurade bɛyi mafiri bɔne nyina mu na ɔde makɔ n'ahenneɛ mu jesus ayɛ kra do sɛ ɔbɛgye wo ma wo kwan fa woma awurade som awurade yie ne womfiri bɔne ho bɔne ne womfiri bɔne ho na yesu woba bio wokae isaiah 66:15 a wɔse na hwɛ awurade de ogya ne ne nte aseɛ nam ɛyɛte sɛ ahum ɛrebɛba na n'abufuhyie abɛtua n'abufuo so ka na ɔde gyaframa bɛyɛ n'ateatea na ogya na awurade de bɛbu atɛn na ɔde afena ne honam nyinaa adi na wɔn a awurade bɛhwiri wɔn mu bɛdɔɔso nso wate aseɛ yɛnti awurade de ogya na ɛbɛbu atɛn o yesu kristo de ogya na ɛbɛbu atɛn ɔde ogya na ɛba ɔde ogya na omununkum mu ba jesus ɛba bio yesu kristo ba bio onyame ba no ɔbɛbu nnipa nyinaa atɛn sɛne obi anwuma siteɛ ɔsɛ ɔkura ne kɛtoa bu obi atɛn ɔbɛbu nnipa nyinaa atɛn ɔbɛtua nnipa nyinaa ka me nua yesu ba bio mu jesus ba bio yesu ma ayɛ koraa make sure sɛ you die wobɛwu you die na ɛwu ahe na wokɔ wonim yesu ahe na wokɔ wonim jesus ahe na wokɔ wonim awurade yesu ahe na wokɔ bible sɛ jesus sɛ mene wɔ kwan nokorɛ no ne nkwa no obi nkɔ agya no nkyɛn gye sɛ ɔnam me so I am the way, the truth, and the life. No one go to the Father but except through me. one fire you so young, quite a mouth crab. Two flu panem, dear Raddy, etchy. Pound wetchy. Mundo, we are see, and then name we are see. So bit of we are see. Not a gentleman in the moon. Yes, you may not want to be here. And you may not say, Jesus, a baby. Jesus, and Persini Penny and Abeira. Perso be a bank quite him, or Persini Penny and now quite a mouth crab. Sanka better on one small radia. Now I can walk through one in one. Jesus, a back I want to hear you. What about can I want to for no? Nemaya ne tosin yinu no, usu be nyan kwachi. Because okay, Revelation 20 verse 11 going on. Wasina me hunu yi. Wasina me hunu yi. Wasina hwe. Na me hunu yi, ahenwa fita kokroko na de woteso no. Wasoro ne asase dwane firi nanim. Na me hunu wo fonge to na akese. So ogyegye ahenwa nanim wo. Na wo pu enguma bi mu. Na wo pu enguma foro bi ayeye nkwanma no. No na mo nsa mo atwa mo nugu a ufo ngitwa na kese na tan na obuom bi atensi na obi anwuma siti ya do wo yi na gufo onu mai na e posu yi ni die omu mai na oto wantwe wo jata di na yeni wo pre no no na obi e wonso atwe ndi wo nkwang mani mu oto ne twi wo jata di no nti obi ani di ni nkwang mani mu nso beko jata di no wo nya have kwai enko nti minua mo se Jesus e babi mu mo se Yesu babi mu na besa kira wa ne fro kwampo ne mu no be di Yesu achi Yesu se ma shede na nyaten emre betin pa ma na yaten ka obetin ho afi bone ho na waso Yesu ya Jesus ba won so be nya nkwaje o hwimbre anu Yesu be hwim wa kona hedie mu odo be ka na wonte fo no ma nkwan na Jesus be shira ho na Jesus be ya okase na be ka wona hedie mu Jesus be shira ho wonya okase me bom pa ise se wakoti bia bi mu nti e ma ne bone mpa urade sakere won firim na urade hu mu bo na won kai wo e wona hedie mu na so pina ni mo nya mu a Musonya, Pajan, one call with Jar, Sophie Edemun, with Jar, who prenuna nipper a tuma, nipper a mebimun, now swan kumubi. When young Pajan, a down qua, life in abundance, a heaven Pajan was wedded. Good luck, God bless you so much. Bye bye. But to a friendly evangelist, Sharp one yesterday, a day in Miss Samantana sent Pantin Nipena, and obeyed in Obenamus, Obenamusu, and Pajan, a man a crowd. The Radin Sarah on your cassette. Bye bye.